Jehovah, you are great. Amen Amuzu. Blema MAWU NENYE, woke me up subalta. MAWU NENYE, dipogla ni ba wola. Blema MAWU NENYE, woke me up subalta. MAWU NENYE, MAWU NENYE, awo ne MAWU. Woke me up subalta. MAWU NENYE, jawati fiaye NENYE. Awo blema MAWU, woke me up subalta. MAWU NENYE, dipogla ni ba wola. Awo ne MAWU. MAWU NENYE da. MAWU NENYE, MAWU NENYE, MAWU NENYE, oh MAWU NENYE, MAWU NENYE, MAWU NENYE, MAWU NENYE, oh okwe nyasuba, MAWU NENYE, jawati fiaye nenye, awo blema MAWU, MAWU kwe nanye da. MAWU NENYE, dipogla ni ba wola. Awo ne MAWU, woke me up subalta. Everything you have done, Jehovah, you are great. Jehovah, you are love. Woke me up subalta. All you have done for me, Jehovah, you are great. Jehovah, you are good. MAWU NENYE da. Yesu lawo, Yesu lawo, Yesu lawo, Yesu lawo, fofa nye Yesu, lawo dada nye Yesu, kolo nye
Yesu lawo, Yesu lawo,
ete nye Yesu, lawo na nye Yesu, kolo nye
Yesu lawo,
Yesu lawo. Lawo na binye kolo nye
Yesu lawo,
Yesu lawo. Jehovah, you are great. Blema MAWU NENYE, woke me up subalta. Everything you have done, Jehovah, you are great. Jehovah, you are good. MAWU NENYE da. You are love, Jehovah.
You are great,
yeah, MAWU.
You are good,
Jehovah.
You are love.
You are great,
Jehovah.
You are God,
yeah, MAWU. I'm in the one music.
J-Voice on a beat.